rimwe na rimwe ubwongo bw'umuntu canke umuntu we ubwiwe birashika akagira ibigumbagumba. Ibyo bigumbagumba bigaheza bikamutera ubwoba cyangwa bikamutera isoni, bivanye n'aho yakuriye, ikibana bayemo cyangwa idini asengeramo. Murabe kazi cyane, ikiganiro ni mu mutwe hacu. Nkuko mubizi, tumaze iminsi mu rukurikirane twe tuganira mekanizme de defense, nkuko twabivuze ziri inconscient, umuntu ntabiharura nahitamo uko ubwonko bwigwanira n'ubwonko bwabwo bwihitiramo. Uno munsi nifuje ko tuganira mekanizme de defense yitwa formation réactionnelle. Ibimeze gute turaza gusobanukirwa mu kirundi, amajambo y'ikirundi kuri yo aragoye ariko turaza gusobanukirwa uko tuyiganira ko biramvuye. Formation réactionnelle bayisobanura nka mécanisme de défense ituma umuntu iyo agize kigumbagumba kiwe kikamutera isoni cyangwa kuvumera kigiye kimurengera kimumaramaze cyangwa kimuteye isoni w'ubwiwe cyangwa ikibano kiwe, ubwonko buca bugerageza uburyo bwose bwigwanira bugaca bukora igihushane cy'icyo kigumbagumba. Kenshi bayivuga yuko ni mécanisme de défense ituma umuntu agerageza kunyegeza ibyo ariko ariyumvamo cyangwa ibigumbagumba afise kugira ngo ntiyemere kuvyumva kandi n'abantu ntibamenye ko abifise. Nk'akarorero, ugasanga nk'umwana cyangwa reka dufate umuntu akuze, ugasanga n'abantu bubakanye umwe arumva agize ikigumbagumba cyo kwanka cyangwa cyo kugirira ishavu uwo bubakanye, maze yumvise iryo shavu ribaye ryinshi kuko yumva umenga sinkwiye kwiyumva gutya, bivanye n'uko yarezwe cyangwa idanasengeramo akumva sinkwiye kwiyumvira gutya, akumva biramuteye isoni icyo kigumbagumba agize, agaca agerageza uburyo bwose agaca akora ibikorwa ubwonko bwiwe cyangwa mu mutwe wiwe agaca amubwira gukora ibikorwa bitandukanye n'icyo kigumbagumba afise, akagerageza uburyo bwose amuhisha yuko amufitiye ishavu cyangwa yuko amufitiye akantu katameze neza muri we. Wari kurabiraba ukibaza ngo ujye muntu warakunda ujye muntu, kumbe ni ibikorwa umuntu agerageza gukoresha kugira ngo ahishe yamaramajwe na rya shavu yagira, agaca agerageza ubwonko bwiwe bugaca bumubwira ko ategerezwa ni nka bakomeza kubyita compensation, kugerageza gufukira reka mfukire nyegeze ikigumbagumba kibindi ko ndagira kugira ntambone, cyangwa bigashika ugasanga bishobora kuba no mu gihe ari kote nziza ugasanga n'umuntu yakunze uwundi mvuga kuko yumva umenga bava mubona cyangwa bakamutwenga ati yo wakunze ujye muntu, ugasanga ubwonko bwiwe ugaca mubwiriza gukora ibikorwa byo kwerekana ko yakujya muntu, kumbe muri we ndani uwo muntu aramukunda gusa yamara amajwe n'icyo igumbagumba bivanye n'uko yakuze kandi cyane ikibano cyiwe, agaca agerageza gukora le contraire cyangwa igihushane cy'ibyo ariko arumva kugira ngo anyegeze ibyo yiyumvamo. Uyu muntu rero nk'uko twagiye turabibona le mécanisme de défense y'umuntu ayifise kandi ya l'extrême, biragora ko umuntu amutahura, biragora ko umuntu amusobanukirwa, ubwiyo biragora ko yisobanukirwa, gikuru ni uko umuntu amufasha gusohora icyo kigumbagumba, kumva yuko nk'akarore nk'iryo karore natanze k'ishavu ryubakanye akumva yuko birashika umuntu agashavu uriwo wubakanye cyangwa birashika umuntu agakunda umuntu atari yibaza cyangwa ikibano cyiwe kitari cyibaza yuko yamukunze. Kenshi ikibituma ni manque d'estime de soi, ni kwa kutiyemera kwiya twaganiriye mu biganiro biheruka, kwa kutiyemera kumva yuko ndafise uburenganzira bwo kwiyumva uko niyumva kandi nkabyerekana. Ni ikintu gikomeye cyane ko umuntu yumva ko afise uburenganzira bwo kwiyumva uko yiyumva kandi n'ikibano kimwemerera kubyerekana, nimba ari mu kiyago, nimba ari mu kuganira, mu gihe atari karagirira n'abandi agashobora kubyerekana cyangwa ashobora kubiganiriza ubundi muntu. Ni byiza guhimiriza iyo uzi umuntu ameze nk'uku cyangwa umaze kubona yuko ibikorwa byiwe bitandukanye n'uko aba yiyumva, ni byiza kumuafronta ukamubwira ati hey, bimeze gute ngaha, kumenga ibyo uri kurakora n'indani muri wewe hashobora kuba ari igihushane, kugira ngo yihande konti yuko na wene n'ibyo ariko aragira. Ari umuntu yiyizi adaca kwemera ati nibyo niko bimeze, ari umuntu atiyizi bisosaba ko umuntu amufasha buhoro buhoro kugira ngo atahure yuko hari ikintu kitagenda neza. iyo umuntu amaze kubitahura biroroshye arashobora kwihakanya kukuyumviriza akagaragaza n'ikiri ku mutima wiwe. Murakoze cyane igihano cyari mu mutwe hacu mubikurikirana kuri BNP TV umurongo w'ijana na 25 kuri Star Times no kuri YouTube. Naho ubutaha.